Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana. Dawoyame, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawoyame, ayikolana, buso wami, awukolana.